yambi miss mish.
Eh, pensa ni piga golf mbili.
Nikupige. Leta nimpige.
Urumva usiga kubitwa makofu uvuga ati merci beaucoup. Okay, Natasha, kuberiki imene wa Zambi timuntu?
Numunsi wa mariage na wabonye nashaka yambare kujya kwa Israeli. Yambare kujya kwa Emerine umugore wiwe. Ariko Natasha sunajua mambo yake.
Okay. Isaac TV.
Bakunzi ba Isaac TV mwabonye rero tugumana Natasha twagira ibaka no munsi Natasha no munyango wiwe baje mu rubanza kwa Israel Izrakul so ni tekar da sanswe numwe mba star no vuga yuko yateye tekar no rubanza Natasha ndakura mukije
nanje ndabara mukije
meze neza
yego muranyumva ho muranyumva
ndakumva
emisiki ni myinshi
nta kibazo Natasha
yambi misi mishi.
Natasha, merci beaucoup. Avant tout, wabere we san.
Murakoze cyane.
Nshaka kumenya ninde yakwambitse uno munsi.
Jewe nyene.
Nura upangire sti.
Yes. Wow. Yeah.
Nice. Mama, Natasha miriwe.
Miriwe neza.
Mama ndamuheruka ahawe n'umudugana Natasha, niho ndamuheruka ariko uno munsi yaherekeje Natasha kugira abaze mu rubanza. Mama makuru y'iminsi
ni meza.
Reka ndamukanye na hari nyuma ni sawa.
Ego ni sawa.
Zeneza.
Ego.
Oh, uri muto ni muto wa Natasha ni mukuru.
Wanje itwa Rose. Ya ni mukuru wanje.
Mama, imisi nyinshi. Iyo uri kumwe n'umukobwa wawe nk'uko Natasha mu manza nk'izi wiyumva gute?
Mwe ndanezegwa gose birenze. Okay.
Mama, James ibazo bibiri gusa sindakugora muri ruhiye murakene kujya kuruhuka. Ikibazo cyanze cy'ambere. Natasha turatubona sometimes rimwe na rimwe ku marezo sosiyo bamutuka bamwe bavuga ibijambo abandi bavuga ibii wowe nk'umubyeyi urubyakira gute reaction yabijya bintu wowe biba kuri rezo sosiyo ubyakira gute nk'umubyeyi
nukuri je ndabibona ibisanzwe
nk'ibisanzwe
yego
kabisa huye n'umurego aramutuka mama ariko mutuka Natasha
Erega n'umusani naho bamutuka nacho bamukurako.
Sawa. Mama, uno musi uri ngaha nk'umuvyeyi wa Natasha wari barutse novuga ati umwe mu bigeme bicitegerezo dufise mu Burundi agerageza no gukora ibintu warashima bitangaje cyane. Iyo ariko aratanga ariko arafasha abantu atanga amafaranga akora ibintu biriya mu bikorwa bya misi yose. Wewe nk'umuvyeyi ajya amahera ariko aratanga like Ntubona ko ariko arasesagura cyane we nkawe umuvyo bya kirabo.
Nta na kimwe bimbira je mbona ko ari umugisha bari ko arirondereza.
Okay.
Ego.
Ari uko gutumura amakofi atanu. Bijya umuvyo bya kirabo gute?
Nabyakiriye neza. Na ngora
neza. Ushaka kumwigisha mama umutima mubi. Yo. Mama arabizi kuvangira umwana mubwire.
Tangwe kuvema akiri umwana. Si bishasha kuri we.
Okay.
Rushe barabizi. Nubu umuntu yote akambwira ati Natasha amburi munsi nda nuko nyene barabizi no muhira. Ivyo ngira hanze no muhira nuko nyene mubaze. Yes.
Okay.
Bo rero ndabakubite imigere. Apana makofi. Ah ah.
Sa Natasha. Hamaze iminsi ariko aravuma hashtag za amakofi. Amakofi rero ushaka umuntu wese ashaka ati nkubita ikofi. Nanjye wo nkubita ikofi.
Duye n'umuntu akambwira nkubita ikofi ndamukubita nyene.
Ari sabi abiri.
Abiri ndayamuha atatu cumi. Hari umuntu yambwiye ijana ndamubwira wow nitwahura uzo yansabe. Petete na makofi ya vre atayapata si bintu.
Petete ni piga kofi mbili.
Nikupige. Leta nimpige. Apako batu ara bantu turi muri mariage.
Okay.
Ari bintu bacha bavuga oh oya ariko ndaya gukubita.
Sawa.
Tukuye kamera ndaya mukubita bien abi.
Wow, merci. Urumva usiga kubitwa makofu uvuga ati merci beaucoup. Urumva.
Muziki uragabanutse.
Natasha, wagize surprise, wamugire surprise Izrakul. For sure navye yaranze.
Oh yeah, jengize si surprise cyangwa surprise. Urumva surprise ni surprise. Urumva rero gute no mubwira ni urumva yaramaye invitation. Sinzi ko yamenye ko Natasha ashobora kuza. Kubera benshi baramaye invitation ndashobora guterera sinzi. Kubera bifata umwanya kwambara kugira iki. urumva navyo arazi nico gituma yakangutse mwabibonye baguma bavuga ati ari umushitsi avuye hanze mu nyuma ya
okay ahanye nico nagira mbaze wewe uri umuntu dakunda kuboneka mu event ma menshi mu manza z'abantu uranaterera sana ariko ntuboneke izirakuri ni gicyatumye wumva ko kwita urubanza gwiwe
amazi minsi angorera ibintu vyiza promotion kandi numushyene akora neza cyo urazi unkunze gusa ukavyerekana nanjye ndagukunda benshi barabizi numu DJ nashobora kuja hantu atavuga iki ndirimbo yanje bige birama kuraje nabandi bose barabikora urumva ariko maze kubimenya bien ugize ikibazo ufise ikintu cy'umunezero mbandi hafi yawe mu bisanzwe ndakunda aba DJ bose ndakunda abaririvyi bose ndakunda abajournaliste abantu bose mu rusange me unyeretse urukundo kujya baby boy narabonye kuno umuntu ankunda cyane niyo urazi ibintu avuga ariko navutse reka ndamukubita amakofi ya
okay Natasha kubera iki impene wazambitse impunzi
numunsi wa mariage naye wabonye nashaka yambare kujya kwa Israel yambare kujya kwa Emerine umugore wiwe ariko Natasha sunajua mambo yake
Natasha hari abantu bahurira ibintu ugira kuri rezo sosio kuri social media bavuga Natasha mbega afashwe n'ibiki uba uri muri mood meze gute kenshi uri kuri postinga uba uri muri mood meze gute
urumva ndabikunda ndabikunda nicyo gituma ubona abantu igihe nashyize kiri umuntu wese acashaka kuba twenga ndabikunda n'umutima mwiza ndibaza ya mfise ikintu ndagisohora mfise ingorane barabibona nk'ifoto z'uku nkabwira ndababaye Natasha ni kapole uko ndabikunda ya
okay Natasha big up sana pakuche na ni song iri gira kora sana
ubu yageze hano kure mu Burundi he
okay nabonye pakuche na iri kija no ma award international award ni giki kiriko kiri muri pakuche na ni giki wibaza ko kitari muzindi ndirimbo
kwanza reka nshimire umujournaliste yitwa Ismail niyo nabibonye ari abantu batangize ndabibonaho mvuga ya muri high people kandi bakukena unani bikimana ushaka
jewe urumva sinumwene no bivuga name nivuza gura nawe kandi narisanzwe ndumuririmbyi gusa navuze uburyo butandukanye bwo gushika aho nifuza ugera mugabo mfite gitara jabona vraiment nakubonye no gutahana umva byanse
witwa bande
witwa Kim
ninde
Kim
rero ushaka ndagufasha iki
nje nanivuze ko umfasha nk'umusanzwe nk'umuririmbyi adafite aho arigeza
ok tuzabivugana tuzabivugana kubera turi muri interview ego
haguruka
haguruka gatoya nyata yesu we mungu wangu we
rawa yu surprise ndago
nama boti kati ni babu bonyi ngene yache haa mwache mureke nache mureke
mwana ashakiki exactly
me ushakiki ubu nyene kubera urashara kuvuga vili miziki kandi ushonje kandi urumva we mgira urafise de plasma kwanza so telefona apre
urumva je abavyeyi biwanje
igera gatoya inyuma
abavyeyi biwanje nibo twari twazananye mugabo numvuga yuko bamaze kunsiga sinzi igihe neza kuyarangira mu gutaha
my god ndaguhe basi ibihumbi cyane ubunyene kubera dufise ibindi tugira dukore za kukubita amakofi abandi mupatiya ndaguhe kugira uronke amahera yo kutelefona siko ndaguhe nimero tuvugane kandi kuraje uracyari mujene siko kuraje nuzu ukunde gusaba uracyari mujene kora akazi siko dufise hotel urashobora kuvuga Natasha mfashe akazi mbe umuserveri cyangwa ndazi kubaka ndazi gushyira ibintu byo gusaba si byiza siko mu nyuma ukacuririmba twese twatanguye pole siko mana yanjye Isaac ama wende uri murete ni umutoyi wa murasa
nawenzi so Natasha ushaka ugiriki
oya ngira ndamuwe Samir ubunyene kubera ngira ndamukubita ikofi imwe
kubera agire aronge amayinite siko aronge na deplacement subiri muhira ya basi
ariko ararira. By the way, unumujama yivanze mu vyiwacu sinari bwamubone
nashangara kandi muri mariage hari ibintu
wari nda
Jeffrey mano nuvuga na finarizi gusa
By the way, Natasha, big up sana. Johnny was a yuko mubiru bituma ugumutera imbere, ugumuheza gigwa, ni ukwitanga, kumva yuko abafana biwa bokwegera, kumva yuko abantu bose bobiyegereza. So reka ndagukeza kuri.
Ego sha, murakoze Isaac kandi.
Yes, mugusozera ikiganiro cyacu, reka tumusabe mama avuga atubwiye akajambo gusozera. Natasha je gutanga ibihumbi bijana ubunyana atari muri gahunda nk'umubyeyi
je nta na kimwe bimbwira ahubwo mubwire umugoroba mwiza kandi mubwire umunsi mwiza
mama wa mudura cyawe
eh
wa muduga wa wundi yaguha
ni wowe eh ko ndacyawe
sana na nundi eh sasa hata 10 si mama
Natasha akajya mu gusozera
eh tuguma dusozera kangahe ndabakunda cyane si bintu pakucena mama Natasha umukuru wanje Rose mamubonye si bintu
murasawa
n'umusaza wanje Tiser Bobin
uyu kandi uri umusaza
wanje Alkam Alkam kam kam bambie mambo meneja kam meneja mamubonye yaberewe
wow
wabanye imyembe si bintu urayizi wacyura abahanzi.
Merci. Vamos fazer a atividade com a Natasha. Eu vou te pedir a 10 segundos. Vai ver a surpresa com os fãs. Na Vila Rinzi.